kaso magwira nchino nga CBDA kabina kuti mlangizi waza umoyo chito yanga ndi yokuza kugawa ndikubereka ukungu wa njira yatsopano imene yabwira yakuti anthu azitha kuziza ku HIV lera kunoko ndakhala ndikumva anthu angapo ndithu akumakamba kunena kuti tikulephera kupita kuchipatala nkhani yake ndi kutali komaso moja mwina chisinsi
siku lomwe ninamaliza kuyeza sauti ndi zoti ndilika chirombo ndi siku lomwe anabwera anthu zandiyendera pa khomopanga zandipasa choyezesera kwa iwe weka fwaja ke nimakhala ndi nkhawa yopita kuchipatala kunena kuti kuchipatala mwina mwake sangakhale ndi chisisi ina anandipeza oyenda mmakomo kuti itatenga zida zoyezera kuzera za mmano
kuziyeza weka kumafanana bipa ngono ndi njira inayi majisanzo ngati njira kuchipatala icha kuti tiziyerekeze zinthuzi njira yakuziyeza wekayi mwina ubwina wake kusiyana kwae pangono mwina kukomwe kungakhalepo ndikuti zimeronezo njirayi ndiye chinsisi ndithu
komaso ndinapanga uphungu nayo ziwa ndekha nakuti ndiyindika chirombo ndinapita kuchipatala ndiye kuti ndikatani ndikavomereze kuti ndizoona ndi matenda apapo ndikulandira mankhwala ndimalandira mankhwala kuchipatala bakitirimu ndi maavi koma panopo ndikamazuka muchi olo tikukumana ndi ziphinjo zina koma panopo ndikusangalala tupiranga lumainda bwino
HIV kwa ineyo imangotanthauza chiyambi china cha moyo watsopano pa moyo wa munthu zokuti kuthekera kwakuti munthu amene ali positive atha kukhala ndi moyo mwina sokuposa anthu amene ali negative mukamba treatment mwasanga zimatanthauza zoti tupirano likhala thanzi kwambiri